Nā kua mate anō tētahi I te tukinga nui o te pahi I waho atu oturanga nui a kiwa. Ia ia nei kua piki te tatauranga aitua huarahi ki te te kauma I wa tāngata. Kua puta I ngā prihimana I mate te tangata I whara I taua tukinga I aia I roto I te hohipera o Waikato. He rima te kauma rima ngā tau o Leotisia Malakai ka mate I te ahiahi o nanahi nei. Hei te rā pamutu ai te tatauranga aitua huarahi.